Jesus Christ ani munyam enka matiefo awade nhira matiefo no nyo obi akese yada ya papa kanadi ajapon ase yie ifise Ghana fo emrante ne ya maba wa omutu kwa ko lebano awo mukoka adwam atete ye no hawo Ghana fo ni biayi omo agent awo wa lebano omo tunto nipa by this time. Eni ti die papa kanade Japan aye no Awurade nhira ye papa ni yie onko so nya ne kase kope me so baye kase pa ni nya ne su nipa ba mienu asamien sa o my Ghana mu a anko o my Ghana be fa ne ntuma pa fira Awurade nhira no wo ne nipa wo ye no o my Ghana mu eni asofo adifo atrofo ogu o mani mu ase Awurade nka no ho ma ne kwatente no ma na ho den enche biara na mede ye papa kanade Japan ni video bi betu internet ana mi kiremu se Ghana fo nyina ye mompa ye mapapa ni ye na urade nyakopo abie so akira mi se ma wonsu wote ne platform no so na cover 19 mask ibi ehye no na ni sigusuo na mate voice bi wona chi se obewu mi da urade nyakopo asese wade ne saka no papa na no muto wase covid 19 ye baye ebi ye no na da urade nyakopon asese wade ne saka no wasa ne yare urade ma ne kwatente no onto no kwandam adie bira obeye bira urade ma ne nyanhira mitu matiefo omutie mensofo se Ghana fo amwa papa ne si ohia no mesira wa se bibi wo ho a wo so bua bi se ne beye yenwe mu omu wa kwantuo mu awomu o hawo ni atiti ye mu no omu nyina ba be duru o man Ghana mu eni padodo na afra mi asamre omu so wo hawo mu eni atiti ye mu o leba na kuro mu o dodo no obonsam asese Ghana fo ni bi mu amu o matonton wo mu ama nipa yetu nipa fo se o man bia wuti mu no anase wo ye Ghana ni amu ani nka wo kuro mu udi obetu kwa no konkran na kwa ye adwuma konkran na koye adwuma kwatena obi man so ama nipa ne fate te ye no hawo omomu wa Saudi Arabia su omomu Lebanon su Ghana fo matu kwa konkrofo aman su obi e bobna ene sai krona wo firi su no a wo ko obi de so no kroni nimu o kroni nimu o man Ghana de wo ho ba ne eseso won so. Enso ye Ghana fo ne tu kwane eku obi manso a atete ye ne wo hawo enso ye panifo ne hunu sade ewe Awurade nhira papa kanade Japan onko so nya ne kase kope mso obae kase pa ye da Awurade nyakopon asese wade ne saka no ayi na firi wo wo mu enipa biara obon pa ye ma ye papa no me de asam ne beto ho obon pa ye ma no Awurade nya wo kase wanu ankase na numu ton wase covid 19 ebi ye no mumie ntio audio a wo ye fa saa covid 19 no ho Awurade nka matie fo ho
sorry covid 19 no ye tu abai abu ho nyina no manya bi e ye real na me aparante ye registration na me ni wa na enti be sramo be sramo un fa mi kilo me me wato mi di be se mi ni wa dance mo amun ka when we still have seen what 20 years, I think about to registration. That 3 weeks, let me see you. Who punished them well and that? Meta, in 2 weeks, and Pano, I'm a dasso. It's with 47 washer that is free to issue the air condition. Now, what is it? May honey, let me see my week. From time and who is that morning, this story, I'm going to be 2:14. 2 days later, I am seeing them with my lady. From 2:14, I'm with 2:09. The next day, I'm with 2:07. Within 5 days, let me swap it 14 pounds. Let's see. Where are they crying at the Empire, you know, I'm not here to catch a top face man. Yes. In bad day, no, I'm sitting in bad day. Again, no, I'm going to ask. If you're different, you would be sharp on that hospital. The common walk, that could be. I'm inviting. We have a watch it. Yes, we both will do. If I am going to go around, Kakrani and Kakra, if you wish a man. Namas, let's go around where you are to the book. Who may yap over when I won't see.
Jesus Christ ani munyam enya okese se wati odio no wati nsema okaye ono akasa no muton se yare no ebi ye ne na yare ne ye real yada urade nyankopon asese wa yi na film Adie biara Awurade Nyankopɔn bebie so akyerɛ ne ma biara no krɛ. Sɛ nyɛ nyame adom a kɔwuo no ba bɛto no. Awurade Nyankopɔn yi na firim. Aseda kɔte asefo Nyankopɔn. Sɛ na wo bompa ya ya kai papa no. Ifi sɛ Awurade Nyankopɔn di ne di ma ɔman Ghana. Awurade nka ho no ɔnyɛ wo kɛse. Kɔso atie prophet Kanawu. Madie a mede to nyinaa yɛ no krɛ trodo. Efi bie ne ho. Wedi adie mu nkika ye bie ne ho. Ye Awurade bebie so akyerɛ me no. Ɛno ana meka sɛ wo yɛ odifo na wo yɛ evangelist. Na sɛ wo tie me na sɛ wo ntia sɛ akɔhyepo. Wo ntia sɛ Awurade Nyankopɔn di me wuradi to di to akɔhyepo. Awurade hyira matiefo no nko obi biara ho. Yesu Kristo wo ba no ba ne ntam so. Sɛ safiri wo bɔne no fim na Awurade Nyankopɔn wo nkwan so ɔsesa ho. Awurade hyira wo. No, I know, okay, see. Bye-bye.